ndabaramukije inshuti namwe yakunze ba televiziyo Renaissance nongera ndabayikaze muri ano makuru turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 10 imyandagaro mwaka wa 2020 zimwe mu ngingo nkuru nkuru zigiza no makuru abarundi nibibagira ubucuti bafitaniye n'akamaro kabo kubandi mu buzima bwa misi yose bareke kutwagwa mu njyane za politike n'akamo ka Musenyeri Salvatore Niciteretse umwungeri wa diocese ya Bururi Abashinga mateka bava mu ngange CNL nibitavye amatora y'abarongozi b'inama nshinga mateka agatongwasa arongo yo mugambwe akavuga ko hari ivyo batumvikanye ko umunyororo w'imyaka 30 ni w'abantu batatu baciriwe mu ntara ya Kayanza bagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi ikaze mu idonido ya no makuru Ndasubiye kwa ikaze murano makuru ibiro vy'inama nshinga mateka biheruka gutorwa mu mpera z'indwi iheze byashizweho n'abashinga mateka bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD batagishije inama abashinga mateka bo mu mugambwe CNL bikaba byavuzwe kuri uyu wa gatanu na gatongwasa arongoye mu mugambwe CNL akongera akamenyesha kandi ko mu mugambwe CNDD-FDD wavuga ko amatora yari yamaze kurangira
kandi nuko bisanzwe igihe nk'icyo iyo kiba harabaho kumvira ingene bigenda ko aho muri sende defte de kubera bishimiye ubwinshi bwabo avuga bati byarahetse bikavugana abonye rero umugere bavuga ko byahetse bibandanye nyine ko byahetse ngumva ntacyo kujya guhindura kuko ingingo zitandukanye twari kumvikana ko aho kugira ngo abantu twumvikane twavuze bati benshi habe gutora hanyuma inyuma yo gutora bagiye ingingo imwe imwe ubisanzwe hariho kugemeza byose muri rusange icyo gikorwa ntikigeze kiba urumva rero nayo nyine ko harimo ingingo zitashimye ingingo ya 19 n'ingingo ya 22 kuko uko zari ziri mu bwirizwa ryaheruka zari zikwije ibyo bahinyanyuye ni ibintu bahinyanyuye kumwe bahinyanyura muri bwirizwa shingiro kugira ngo bakumire inama nshinga amateka si biro byonyine ibikorwa by'inama nshinga mateka si ibikorwa bya biro gusa ibanga ry'ubushinga mateka rikorerwa mu bibanza bitandukanye no mu bikorwa bitandukanye mu gihe batashatse yuko twoba mu biro n'ibintu bisanzwe ntibidukura ko kuba abashinga mateka ibikorwa byacu nk'abashinga mateka tuzobibanda bafashe ingendo yo kudukumira ibisanzwe igikuru ni uko tuba abarundi igihugu kikavuga amahoro buri wese adashoboye gukora nicyo gihambaye
Agatongwasa umukuru w'umugambwe CNL itogwa rya Daniel Gelaze Ndabirabe yerekana ko abashinga amateka bagomwe ivyavuga n'ivyaserura kandi ko bemeje iyo migambi yiwe iyo migambi nayo niyo kubibugwa ngo mu banyagihugu ivyo akaba yabikora mu gihe ari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD n'ivyashikirijwe na Nshimirimana Vital arongoye ishirahamwe Force aho avuga ko iryo genwa rya Gelaze Ndabirabe ngo arongore n'amashinga amateka n'ikimenyetso kimwe muri vyinshi cerekana ko umugambwe CNDD-FDD ugiye gutsimbataza amacako biri n'ukujyanisha abarundi mu gihugu cy'u Burundi
itogwa rya Daniel Gelaze Ndabirabe ngo arongore inama nshinga amateka tulibonamo yuko abashinga amateka bagomwe ibyo Daniel Gelaze Ndabirabe avuga ibyo yiyumvira ibyaserura kandi yuko biyemeje kubandanya iyo programme ya Daniel Gelaze Ndabirabe iyo nayo si yindi ni programme y'ukubibugwanko hagati y'abarundi ni programme izosubira gukumira bamwe mu bagize igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gihe Daniel Gelaze Ndabirabe azwi cyane mu mvugo atakoresheje rimwe hamwe wovuga uti yatirimutse cyane ni n'ururimi rwanyereye ibintu yavuga yanditse yabiteguye akabivuga inshuro zine zitanu zitandatu hafi imyaka ibiri ari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD aho yubahutse kuvuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda ataho nyabwoko byakorewe abatutsi byabayeho ahubwo akavuga yuko abo batutsi aribo babyigize canke aribo basenywe intwaro tukabona Daniel Gelaze Ndabirabe yegeka amabi yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi ku bwoko bw'abatutsi cyane ku mpunzi z'abanyarwanda b'abatutsi bari bahungiye mu gihugu cy'u Burundi tukabona Daniel Gerard Ndabirabe yegeka amabi atandukanye yagiye araba mu Burundi ku bihugu by'u Bubiligi cyangwa ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Nicyo gituma rero igenwa rya Daniel Gerard Ndabirabe dufata yuko ari ikimenyetso kimwe muri byinshi byerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ugiye ku ntambwe yindi ntambwe idasanzwe yo gutsimbataza amacakubiri no kujyanisha Abarundi mu gihugu cy'u Burundi.
Vital Nshimirimana arongoye ishyirahamwe Force. Abarundi barakwiye kwikangura bakava mu njyane zifatiye ku migambwe zikababuza kwibuka ubucuti bafitaniye n'icyo bamariraniye mu mibereho ya misi yose. Izo ni impanuro za Musenyeri Salvatore Niciteretse arongoye diyoseze ya Bururi mu nyigisho yiwe yo kuri uyu w'Imana, aho yari yagendeye paruwasi nshasha ya Cangwe muri komine n'intara ya Bururi. Agahamagarira abakristu kuba akarorero keza mu kubaka igihugu cy'umwumvikano. Reverien Bazikamwe.
Muri iyo nkuka y'imisa, Musenyeri wa Diyoseze ya Bururi yari karahanura abakristu muri rusangi n'ugwaruka rwegamiye imigambwe itandukanye cyane cyane. Arabibutsa ko bategerezwa kwama bitwararika kubana neza n'abandi, kuba mu mugambwe uyu cangwa uriya ntikibi cyitwazo cyo gutera imiragwe ababanyi bawe ngo nuko mudasanga ivyumviro vya politike.
Bimaze iki kuzinduka utukana n'umubanyi? Wewe wambonera kure, wewe wacuma cindege, nimwazinduka muratukana kubera politike, rimwe na rimwe atanico muzohakura. Erega hajya hari ico mukunda kwibagira, nawe ntutse numwe mugabo muri ibi vya politike, haronka bakeya abandi bakabandanya babaho uko bahora.
Ntiyibagiye kubibutsa ko kenshi bakoreshwa n'abanyepolitike baba bashaka gushikira inyungu zabo bwite bagaca kugwaruka.
Hariho igihe abavyeyi bajya, abagabo barajya imbwa zikishura. None rero kuri mwebwe ikintu gikomeye si ukuja mu mugambwe uriya canke uriya, nimugende mu migambwe ariyo yose uko mubigomba, n'izoba ivuye ahandi mwijemwo uko mushatse, nta uzobabuza kuja mu mugambwe. Ariko ikizira kikaziririzwa kirazira yuko musubiranamwo kubera imigambwe.
Ubwo gwaruka rusabwa kugumana ubuntu rutaravye imigambwe rukomokamwo, nk'uko bivugwa na Musenyeri Salvatore Niciteretse. Ubwo butumwa bukaba bwashikirijwe mu gihe mu Burundi mu gihe cose haba amatora, ugwaruka rutana mu mitwe rupfa imigambwe rukomokamwo, abaserukira imigambwe bakirabira hijya. Mbere mu bihe bimwe bimwe n'abajejwe intwaro n'umutekano ntibashobore kwerekana ko bakorera bose, bagatunganiriza abo basanga ivyumviro gusa.
Arakoze Reverien Bazikamwe. Kuri uyu w'Imana uheze niho bacitse ku icumu mu ikambi y'abateshejwe izabo bibuka babo bahagandaguriwe i Bugendana, hakaba haheze imyaka 24 ubwo bwicanyi bwatwaye abantu barenga 650, harimo abana, abatama n'abatamakazi. Aho hari ku itariki 20 mu Kakaro umwaka w'1996, iryo bara rikaba ryakozwe n'umuhari w'abitwaje ibigwanisho CNDD-FDD, nk'uko bonyene bemanze ico gitero bavuga ko bihisha abasirikare ba leta. Kuri w'Imana rero igishasha ikaba ari uko uburongoye mugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha. Pierre Claver Ndayicariye yari yahishikiye akavuga ko intumbero ari iyo kwibuka no kumenya ukuri. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye na leta yiwe ntishobora gutuma impunzi zahunze zihunguka. Ibyo bivugwa na Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD. Epitas Nshimirimana avuga ko imvugo yiwe ahubwo ari ishobora gutuma n'abandi barundi bahunga igihugu.
Bivugwa na Evariste Ndayishimiye canke iriya leta sivyo tuma abarundi bahunguka. Imvugo yo kuva ku mukuru w'igihugu kumanuka ku bandi bose idatuma abarundi bahunguka. Abarundi bohumurizwa n'imvugo ya Evariste Ndayishimiye gute? Imvugo ya Evariste Ndayishimiye ahubwo ituma n'umurundi atahunze yiyumvira guhunga. Wewe uri kuraraba yo bariko barakorera abanywanyi b'umugambo SNL bari banatsinze amatora mu kuba bariko barabagira uko bariko barabagira, urabona vyo tuma umurundi yahunza ahunguka. canke nabatahunze baronderaho baca ngo bahunge ibiriko biraba vyerekana neza ko ibiriko birategurwa ari ntambara n'ingorane mu gihugu turatangazwa cyane n'abarundi bahunze bamaze igihe bari mu ngorane muri bo ukamengo ntibabona abandi bakazazanirwa nibiriko biraba twarababwiye ko buri ya butegetsi bwa Ivarice Ndayishimi atakintu na kimwe ciza kiriho buzokorera abarundi no Burundi na kintu na kimwe gishasha mu bintu biriko birashikirizwa na Ivarice Ndayishimi canke leta yiwe twe muri MSD tubona twarababwiye yuko iri ya leta ari leta izokwinziza abarundi n'u Burundi mu mahano batari bwigere babona ivyo nivyo muri ko murabona ejo bundi mbere nyakubaho umukuru umugambo ya Alexis Nduhije yanibukije abarundi ko bazokwipfuza Petero Nkurunziza afatiye kukuntu Evariste Ndayishimiye yifata ubwa kabiri nuko abarundi bamenya ko atakindi kintu na kimwe gitumye Evariste Ndayishimiye ari hajya atarukurondera no gushira mu ngiro gutunganya intambara bariko barategura
Epitas nshimira imana umuvugizi w'umugambwe MSD ugupfungwa imyaka 30 nijo gihano sentare inkuru y'igihugu mu ntara ya Kayanza yaciriye ku muhinga mukuru w'Imana abantu batatu harimo numwigeme bakaba bagirijwe kuba barateye amabuye atatu ku modoka imwe muzigendanira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari ku mugoroba ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ni inkuru twateguriwe na Bertrand Ngendakuriyo
Abo baraye baciriwe ugo rubanza ni Manirishura Augustin, Mbaririmana Shadia na Ndayishimiye Christophe bafise imyaka iri hagati ya 27 na 30. Mu birego byashikirijwe n'umushikiriza manza yagirije abo bantu batatu basanzwe bakorera ku gituro cy'ibitoro Engen kiri mu kibanza cy'isoko yo mu gisagara cha Kayanza kuba ku mugoroba wa ku munsi wa gatatu w'indwi yeze nk'igihe cy'isaha 11 n'igice barateye amabuye atatu ku modoka imwe muzigendanira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uwo nawe akaba yari kararengana avuye muri komine Matongo y'intara ya Kayanza agana mu gisagara cha Ngozi umushikiriza manza akabagiriza kuba batatabaye rukamvye no kuba batamenyesheje inzego z'umutekano ku buzima bw'umukuru w'igihugu bugeramiwe ariko abagirizwa bakaba barahakanye ivyo babagiriza bakiregura bavuga ko batazi kandi batabonye uwo yateye ayo mabuye babiri muri bo igipolisi kaba cyabafatiye aho baba kuri ico gituro nyene wundi nawe akaba yari kakora imodoka muri ico kibanza nyene niho rero umushikiriza manza yaca basabira igihano cyo gufungwa imyaka 7 n'igice ariko senari maze gukura urubanza mu mwiherero yarahinduye kamere ku rubanza ibagiriza nyabuna kuba bashatse kwica umukuru w'igihugu ica ibacira gupfungwa imyaka 30 aha mwomenya ko icyo gituro cy'ibitoro aho bantu bafatiwe ko kandi basanzwe bakorera ko kiri hejuru ku nkombe y'ibarabara izo modoka zacamwo kandi hari n'uruzitiro bita clôture mu gifaransa abakurikiye ugo rubanza bakarubonamwo amahinyu atari make kukuravye aho ico gituro cy'ibitoro bafatiwe ko kiri bigoye gutegera ukungene bashoboye gutera amabuye izo modoka inkuru nazo ziva aho kuri senare nkuru ya Kayanza zivuga ko abarongoye senare na parquet bakoreye ku mategeko bahawe n'abajejwe intwaro muri iyo ntara ikindi mu byaranze ugo rubanza nuko muri ugo rubanza umushikiriza manza atavyabona yerekanye byo kwagiriza abo bantu
Arakoze Bertrand Ngendakuriyo kunywanisha abarundi nimwe mu nzira ishobora gutuma Burundi buba igihugu c'abantu biyunze n'umwihwezo wa Musenyeri Simone Ntamwana arongoye diyoseze ya Gitega ariko agatanga izindi ngingo zotuma kunywana bishoboka aho hakaba harimwo guhindura ivyiyumviro mu bijanye n'ubwoko hamwe n'iterambere ritavangura
Icyo dukiza nuko du nuko dutegera yuko ayo machara kubiri adafatiye byukuri ku bwoko navukanye kubitegera ntibyoroha kuko urinda kuraba ingene kanaka yabanye n'abandi agatunga agatunganirwa mugabo wundi nawe ntashobore kuba gutyo naho yari muri abo bwirijwe gutunga icyo gihe none ngira ngo ukubwo mututsi byaratungishije abatutsi bose hari abatutsi bagoro hari aba cyanje aho abahutu batanguriye gutwara ugira ngo abahutu bose baratuba baratunze kuri data atariho nabaguma naboro icya kabiri nuko abakomeretse ababuza babo twogerageza kubafasha kurekurira abo babibagiriye kurekuriranira icyo kintu kigumba kingaruka mu jewe ubwanje kurekuriranira niyo nzira ya kazoza ku Burundi tubwirizwa kubona yuko yego ibyashitse byarashitse mugabo nitweza ngo tubizirikire ko kanako ko ibyo bintu byabereye ahanaka bikaba byakozwe na naka agara rero jewe ndi nyuma y'umwuzukuru zawiwe y'inzukuru yiwe kugira ngo mpave ndamukure ku musozi ndamukure mu bandi bantu ndamurandura hehe ntabyo nshobora noneho byashobora byiza nuko aha tugeze ubu tugira tuti turarekuriraniye hakaba rero no gutezanya imbere amajambere kuko jewe ndi nawe ukarara ubusa kabiri gatatu sinda kwitwara rike kandi ubona yuko hari n'ibyo dusangiye nawe wabwirizwa gushikako wabwiriza gukora ko icyo kibo icyo kibi Imana yadusangije nabo kakiryako urumva nyine yuko ibintu biri uko atakunda umuntu ashobora kwifata atari uko aca arondera kugira nabi
Musenyeri Simoni Ntamwana umwungere wa Diyosezi ya Gitega imbere gusozera no makuru naho iminsi ya 294 irarumanye bagenzi bacu bane bikya makuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekezo rya gatanu ruheshi sentari isubiramo imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 nzeri umwaka nyene bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana no muri yo numwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe ku 2022 igitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.